Yeah, Maxoseni, ukhoboka lenyaniso. Backyard production, Lambita Clan. Pizza on the beat. Lengoma ndiculela omnye umntana wecherry yam, kodwa yena akayazi nalonto kwicherry yam.
Sabatana, Jane, Salangamakama, and in Tandayo, when in Tulayo,